confiti jihamya kwe mana yanje itajina nirba yanguruki sizuru kundurga yo kwisi yonubundeni sinde tinya
hallelujah
ibindu sabyo nibyisi ariko mfite igihamya kumwami wanjye atajyananirwa nukuri mana yanjye yewe ndayebera akiza ikuraho turirimbane nukuri mana yanjye
Hallelujah.
Hallelujah.